okubeera wonga aziika olwokumanya ebikumpeeko ebiwandiiko noleese kontifiisa kubanga omutumu agamba okufa teeka noleeto nange nja kufa sente zikoma nobeerawo mukufaku noleeto mundikirize nga bulijjo mbatuuseeko ebya bulijjo
toyinza kwogera mu bantu bwote ne bakuwa bwekigo ng'obateekamu obwati bali abantu b'obusoma ne bakati ng'ono bankubye bwati.